nisha into enu niyasazi isitori senu nje nibonge kubalandeli please. Okay, 1 2 3 start.
Hello, hi, DJ Hlolona, angisho sengiyangazi manje akusamele introduce.
DJ Hlolo samvotela thina sonke siyamthanda sisazomthanda ngesibani uyena lona njengamanje.
Hayi guys ngithe nje angizobonga because last time ngangiyokhankasa manje sengibuyile sengizothi nje thank you for amavoti isibani siphumile number 1 sahlonisa unyaka. First female DJ hlonisa unyaka ngiyabonga guys thank you.
Guys yazini yabona into esayicela kunina nayenza. Sicela niphinde futhi yabona ngoba abanye abaningi bangathi bayadunguzela.
Siyaphinda the same.
Siyaphinda na DCM. Lalela bese isibani. Njengamanje sizothi ilanga noma sizothi inkanyezi. Vele khanye kakhulu.
Vele khanye uthi ba even more. So nibona 2023 na ke guys.
Guys sibonga kubo bonke abantu sibonga kakhulu nakunhlaka production okuyiyena esasikhuluma naye nanamhlanje sikhuluma naye siphinde sikhuluma nani. Sibonga kunina Gaza sipusheni kumnandi emhlabeni guys.
Guys thank you.
Mana ke DJ Hlo isasa salibe njani kubalandeli bakho namhlanje?
Yo, hayibo, abantu bayaphuma ngobuningi babo nje. Yey, ku ilento le bangiseve kahle abantu, ngithe ngidlala nje ngalibona uthando, yabonze so. Yey.
Sakhanya isibani.
Sakhanyisa isibani.
Lakhanya ilanga, sesilindele unyezi ebusuku.
Okay, konke nje sekuvele
kwakhanya
nebusiso siyabonga nje. Nje isimemo soyondaba ezithu ukuthi bakubemile lana omageba, ngiyabonga nje.
Awuchaze DJ Hlo usuka kuphi?
Ngisuke eThekwini mina kahle kahle endaweni ethise emlazi ngazalelwa khona bese ngakhulela eSeaview. Tayibusiso khona kuba yede washo the very same day ingakafiki ukuthi ulo
unyuka 31
afiki wathi awu suwinile wena.
Manje yeah. DJ Hlo iyiphi inselelo ongayiphosela abanye ozakweni abacula ukuthi uma umuntu ekhankasela ukuvota afanele kenze njani? Engayi ngoduma uthi yaziwa kodwa yini ofanele ayenze?
Yabonje mhla kwathiwa kuyavota kumcintisana ngiyakholela ukuthi abantu fanele uhambe yebantwini bakubone sikusakho yabo uphithizele uyokhankasela amavoti nani ngoba ukuhlala nje uthemba ukuthi hayi uzophuma number 1 sometimes akusizi ngokwami kungisizile kakhulu ukukhankasa.
Into engayi-eda le show DJ Hlo abantu bengakuthanda kodwa wena uma ungabacela abantu ukuthi mabavote abantu bengakuthanda on the air okubalulekile ukuthi abantu bavote sina uDJ Hlo ufikele wasicela sibaningi abanye bebengamanzi true speaking but abanye bamthanded the time ezocela ukuthi amakavotelwe wavotelwe ingakho egcine ehlokanisa unyaka
mhlawumbe ngo-2022 kulo nyaka esikuwona.
Yes.
Uma wehlukanisa singena ku-2023 mhlawumbe uzobaphathelana nabalandeli bakho.
Hey, angisakhulumi ke into ya 2023 sengikhuluma okwamanje nje njengamanje ngiplana nje ukuba nefoundation ekuzothi uDJ Hlo Foundation lapho engizobe ngifundisa khona abantu besifazane ukudjeya ne you know ne indanga about industry nje nezinto eziphathelene industry ukuthi badile nazo kanjani ngoba ngiyakholela ukuthi nami sengidlule kokuningi so ya ngicabanga ukuthi sengino knowledge eningi engayidlulisela kwabanye
futhi uzombona uDJ Hlo bantu
exactly konjalo nje ngangena kubantu ngikhankasa futhi ngeke kuphele la
uhlakanipho wenhlaka production olundi
DJ Hlo siswe ngoma ethi sibani uthi ohlanisa unyaka
size kamhlobo ngihamba nishaka
guys nizizwa nenjani nikuphi ngoba nila nikuphi la
namhlanje sila esandlwane uzobhutshwa umkhosi kukhunjulwa ngalesi sikhathi amabhunu ebulawa amasu
guys usuku lwena namhlanje ni la lento oqedwe ukuyichaza bhuti wami ngabe inhloso yosuku ifezekile
impela ifezekile ngoba nami nje ngifunde okuningi bengakwazi thenje sengibona nomlando ukuthi urich kangakanani ngayiqhenya ukumzulu.
Bafethu sibonga kakhulu ukuthi nibe khona la baningi abantu abebeqala and then bebeqalana nganye nenkosi yethu entsha umacekecekeceke ubayede siyabonga kakhulu bafethu ukuthi nibe khona la sisonke mazulu thank you
sanibonani sanibonani mzansi namaphethelo lo mephambi kwenu uMr 10K odabuye ulase Melmoti onxenxa ivotile nongenele icompetition yeMBF ocela ukuba lemvotele as umuntu onepotential ukuba be uDJ omnandi insasane ukuvota kwakho kume kanje uthi MBF Mr 10K House DJ kule number elandelayo ethi 47439 dankomo.